Sumwimbu wari wo wose uwumwimbu w'ugukengurukira ku Imana nk'umwimbu ushitse ko urenze ibwirizwa ry'Imana ntukagire ngo numwimbu wo gutumuza gukengurukira Imana kuko kurenze kose amabwirizwa y'Imana naho woja ngaho ugatamba ugatarika hariho umuntu wagiriye nabi kandi nawe muri ico kiringa bari kararira kandi arira amaborogo yiwe agana ku Mana nico gituma nivyo byose kugira ngo uje gutanga kugira ngo kenguruke birabihira Imana nta mashikanwa abarimwo coba nyabona igihe cyo gutanga impongano ku byo warenganije ko abandi kikaba igihe cyo gusaba imbabazi Imana kumbure mbere nico gusaba imbabazi hagati yacu rero tuvyumve nushobora kurenga kwibwirizwa ry'Imana nguheze uje kwiyeza ko no kuvya mahoro niko kuko tuvyitondere Yesu yaratweretse ko atawurondera mahoro abanje kwica canke kwicisha abandi nico gituma we Yesu no muri ca gihe cari kigoye cane bari ko baramwica yemeye gupfa aho kugira uwo yica kuko amahoro yiwe nta numwe yagomba gusigaza inyuma ariko twebwe murabizi ko hari n'abashika ku rugero rw'uko bica canke bakicisha abandi kuri iyi si kandi arabemera Imana bagaca baguma bihorosha agatima ngo ngira ngo ni Imana ngo yubitegera ngo ngira ngo nta nicaha ngo kirimwe burya uko no kwihorosha agatima wakoze icaha muraza bami bo ku isi ingene barondera amahoro mu kubanza gusasika inganda iyo atawugika kaza kuko bose basigaye arimo ibyimba bose bakiruhutsa ngo baraganje ngo bararonsa amahoro Yesu agize ati ukaba uri kuri urwo rugero aho gukenguruka egera Imana usaba ikigongwe uhinduke.